nyina abana naho naho wazana bajya nabi nabi nyine ko yashajya rimwe ku munsi kandi yahora ajya saa sita no kumugoroba. Kubera ahantu umuntu yahora yimbura umufuka usanga ariko arahimbura ibiri kubera ya myavu yabonetse.